Yo. Mhligo. Yo. Ngokluza i-off lam, i-stop sam, linkadele makufika i-post lam, i-close lam, linkethile ukuthi ngibe i-post nam, it's good and the bad, senkhetha ukuba ingozi manje, keep ama flows, akhumula ibhathi, kuvela ama toes, is Jo-burg, kapa Limpompo kushawa ama toe, sijombe, sikaphele Limpompo kuphakama usho, I wanna rap to uplift, mengibhala umusho, mina ngi-rhyme, ngikhanda, ngo-LYDIA manje messages, early age, ngase ngithanda ungena stage, yo, ngase ngithanda ungena stage, phele ekhaya ngikhulesi siphahleka sibanda hayi ngoba sithanda ukwanda komndeni room si-expanda cuthithi hayi dumsi beshe isandla ma I can't wait for heavyweight ngisebenza ngamandla freestyling on stage ungibhejele singabadla sibe nemali criminal singabanjwa ngaboba ma ukhiphe ipenivele singaloba khule ngoshumpu noqithi nomagaloba Wonke umuntu njengamanje isandla sakha sithi Ngqeke 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 was Wonke umuntu njengamanje ikhanda lakha lithi Ngqeke 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 Wonke umuntu njengamanje umzimba wakho vele ulenge lenge 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 yo everybody right now Ngibela ngoba i-tax ngayigibela ngaduka nemali ngangekho grand ngabe ngaphuka isprati saba yi-plan ngabe ngamuka mangezo lwandle ngibalekele ukuhluka buka angizange ngibalekele ikhaya ngigcina ngokulala ngakhona kutholakala khona ophaya kwambambeni bebe bebaleka yini ekhala ngikhuza uhebe phela ngiphumela le makhaya masesprati nosebhadini lokuthola ibheji umgqomo isengadini Mawuvukuza igeji life yala ethi khala streets life and streets life ubuphila ubanana ngathi umosha amakhasi mawuphila like banana yophelphel banyana ufilefile khama ngababili bili score is like nilinila need more milimini umshado like lilili ngangofisa push ihustle phela ukhamisa kunephe sidudla amasikudla no seven kwesokudla nami ngifuna ukudla nezami sigcwala inkundla sikubambe sakusabisa sekushiya ungana clue Siyababisa sishebe nangeklu Ngibela ngoba i-tax ngayigibela ngaduka mama Ri, baba, ri Angifuna ukuhlala la Hands up, hands up, yo Wonke umuntu njengamanje ikhanda lakha lithi Ngqeke, Ngqeke Wonke umuntu njengamanje isandla sakha sithi Ngqeke, Ngqeke Wonke umuntu njengamanje umzimba wakho vele ulenge, lenge Umelela ke kulele kutheni mhla uzalwa wawuphetheni noma igama obiza ngala abazali babetheni academic esgelo finishile yini u-10 wazip drunken speck wakwanyuka i-mountain uyazi ufunani kule mbewo utshala everyday ufunani unani oyibeka etafuleni uhlafunani usafunani ephaketheni unaka imali uthandani yini ekulethela ubumnandi mawuyenza kuphinde kube ngathi uyasebenza uthi ya ngangifisa ukuba nje mhlangeleza ya ngangifisa ukuba nje mhlangeleza le nambi yamemeza ri umhligo uyamemeza ri ikhanda lakho umzimba wakho get down phakamisa get down yes wonke umuntu njengamanje ikhanda lakho lithi Ngqeke Ngqeke wonke umuntu njengamanje
nje umsimba wakho vele ulenge lenge.
Let's dance, yo.